te o chérie Mahina kayo pona nini Mahina kayo pona sikondele Mahina kayo pona sikosala Papi mama Bahina kayo pona sikosala Bahina kayo pona sikondele Bahina kayo pona sibangongo Na sala nini sherie Na sala nini papa Aya ye Ah Igemoli kamona moto te Ina Thank you.